plus 3. Again plus 2 you close the bracket. X plus 3. Okay. 3 plus 2 5x plus 6. That is the answer.
Thanks. Very good. Thank you so much. This is exactly
Nimejifunza kurizika na ninachopata. Anayetoa akiamua ataniongeza. Nimejifunza kurizika na ninacho